Mastincana Nawizina, Sinte Naki Gashtoshtoke, ha 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 ha. The rabbit got jealous and lost his tail, ha 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 ha.
Mastincana Nawizina, Sinte Naki Gashtoshtoke, hey yo, hey yo, hey yo. The rabbit got jealous and lost his tail, hey yo, hey yo, hey yo.